madzulabwino ino ndipo ndi nthawi ya nkhani zathu mwa tsatanetsatane ndipo muli ndi ine Jonah Pankoko koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission ladzudzula apolisi mdziko muno atikamba kuchitira nkhanza anthu omwe awamanga. Maiko a Malawi ndi Mozambique asayanira migwirizano iwiri yopititsa patsogolo mphamvu za magetsi ndi malonda. Ndipo munkhani zina mkumano wapakati pa boma ndi madiraiva la galimoto zikuluzikulu omwe akunyanyala ntchito walephereka mu mzinda wa Lilongwe. Tirindizi komanso zina zambiri chiyendikhale limodzi. Bungwe lomenyera ufulu la Malawi Human Rights Commission MHRC ladzudzula apolisi mdziko muno akutikamba kuchitira nkhanza anthu amene akuaganizira kuti apalamula milandu. Izi zikudza pomwe bungweli lati lidalandira madandaulo asanu ndi atatu 8 okhudza imfa za anthu omwe adafera mchitokosi komanso nkhani zokhudzana ndi khanza. Kathe Maulidi ali ndi ripoti.
Komishonala wa bungwe lomenyera ufulu anthu la Malawi Human Rights Commission Teresa Ndanga ati nkhanza zina zomwe anthu amakumana nazo akakhala m'manja mwa polisi ndi monga kumenyedwa modetsa nkhawa, kugonekedwa mchitokosi nthawi yayitali osawuzidwa mlandu, kulephera kwa polisi kuwapititsa kuchipatala anthu akavulala, komanso kuwapititsa boma lakutali atamangidwa m'boma lina.
Chaunanso kunena kuti pali kulekelera pa Chingerezi ndingane kuti negligence. Mwina osasamala bwino anthu akakhala kuti awamanga, mwina munthu wadwala kumene osamutengera kuchipatala mpaka munthu kumwalira. Zinthu ngati zimene zozo tinaona ngati kuti ndizofunika kuti aziwunike, ndipo munkumano wathu umene tinakumana ndi committee ya parliament yoona za chitetezo komanso iwo apolisi komanso abungwe licha la ICC kuti ndizofunika kunena kuti aziwunike bwino ndikuziona kunena kuti angazithetse bwanji.
Koma wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Ahabe Nkandawile ati nthawi zina polisi amachita zomwe amachitazo kamba kufuna kudziteteza kwa anthu omwe amakhala kuti awamangawo. Iwo akananso kuti apolisi nthawi zina amatchinjirizana akakhala kuti apalamula mlandu.
Kuli anthu ena amene atiyamikirapo ife apolisi pa ntchito yabwino imene tagwira pofufuza milandu kumapiranaso ku khoti kupezeka kuti chilungamo chaoneka, anthu they have been convicted kapena they have been acquitted malenga ndi mene nkhani yiriri anthu atiyamikirapo. So wina kungobwera kungodzuka basi kunena kuti ayayi mumaikirana kumbuyo sizoona zimenezo. Ifeyo timagwira ntchito monga mwa ukadaulo wathu tili ndi anthu amene ali specially trained.
Mpaka dali pano wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachitetezo mdziko muno Asalim Bagas apempha apolisi kuti adzigwira ntchito bwino ndi bungwe lomenyera ufulu anthu la Malawi Human Rights Commission komanso bungwe lomwe limalandira madandaulo apolisi akalakwitsa la Independent Complaints Commission.
Ndizoona anadandauladi kunena kuti lamulo limeneli likuoneka ngati kuti linadutsa nyumba ya malamulo pamene mwina amene limadutsa aphungwa nyumba ya malamulo mwina sana limvetse kwenikweni. Ndi pamene zayamba apapa kuti anthu ena kumangidwa ndi zina zotero ndi pamene mabungu ena amba kunena kuti ayi koma munali zinthu zina zofuna kukonzapo mulamulo limeneli.
Mkumanowu udali mkumano wachiwiri komiti itakumananso ndi mabungwewa sabata ziwiri zapitazo.
Maiko a Malawi ndi Mozambique asayinira migwirizano iwiri yofuna kupititsa patsogolo ntchito za malonda komanso mphamvu za magetsi. Izi zachitikira kulikulu la dziko la Mozambique ku Maputo pambali pa ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera okagwira ntchito za boma mdzikolo. Malingana ndi unduna ofalitsa nkhani mdziko muno a Chakwera komanso mtsogoleri wa dziko la Mozambique a Philip Nyusi anaonerera mwambo osayinirana migwirizanoyi. Achakwera anati kusainira migwirizanoyi kofunikira kwambiri pa ntchito yotukula mioyo ya anthu maiko awiriwa. Mau awo Nyusi anati dziko lawo lipitiliza kuthandiza project yotapa mphamvu za magetsi kuchokera ku Mozambique kubwera kuno kumudzi. Iwo ati ndi khumbo lawo kuti maiko a Malawi ndi Mozambique akweze ntchito za malonda pakati pa maiko awiriwa. Popitilira ndi nkhani zathu. Mabungwe oona za ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS adzudzula atsogoleri ena a zipembedzo amene akuti ama limbikitsa anthu omwe ali ndi HIV kusiya kumwa mankhwala. Wachiwiri kwa Chancellor wa sukulu ya ukachenjeri ya Blantyre Synod, Professor Isabel Apao Phiri, wati zotsatira zosiya kumwa mankhwala otalikitsa moyo panjira ndizoopsa ndipo mipingo ikuyenera kuphunzitsa otsatirawo moyenera. Iwo ayankhula izi pa msonkhano wa atsogoleri wa masiku awiri umene sukuluyi inakhumza. Luwereni Mpasa wali mbalipoti lomwe akuwerenga ndi Sampanda Junior.
Msonkhanowu unayikiza pamodzi adindo kuti akambirane ndi kulimbikisana za udindo wa mpingo polimbikisa thanzi kwa anthu okhuzidwa ndi matenda a HIV komanso AIDS.
Tasonkhana pano kukambirana kuti kodi titha kuthandiza bwanji kuti amalawi asamapezeke kuti munthu akumwalira chifukwa wina wake wamuuza, nakuti ndakupempherera usiye kutenga mankhwala amene angachepetse chirombo cha HIV mthupi mwako.
Wapa mpando wa bungwe la Machalichi la Malawi Council of Churches Mbusa Bire Gama anati atsogoleri azipembezo ali ndi kuthekera kotengapo gawo pobulumusa miyoyo.
Kudziwa kuti alipo anthu ena a Mulungu amene akupereka uthenga ndi ofokesa anthu amene amamwa mankhwala chitimachula kuti ARV, ndipo nkumawawuza kuti nenda nkupemphererani mwachira. Koma maphunzira awa atikumbusa kuti mapemphero okha pa okha ndi osakwanira, pakhalenso ndondomeko onena kuti tikawapempherera anthu aja tiwalimbikisenso kuti amene anayamba kupeza mankhwala kupenda kumwa mankhwala apitirenso mankhwala amenewo.
Mau awo wachiwiri kwa wapa mpando wa Kadiria Muslim Association of Malawi, Sheikh Amar Jafar Kawinga, anasindika zakufunikira kulinganiza njira za uzimu ndi zakuchipatala.
Anthu mashekhe, maulama, komanso ndi atsogolera mipingo amene amakhala na amalalikira nkhani yonena kuti musatenge mankhwala, zimene zitikwalesa kuti asatero chifukwa ndikulakwira malamulo a Mulungu. Pamene mukutero ndiye munthu chakasiya nkupezeka kuti ndiye kuti amwalira, ndiye kuti inomatenga pati yopangisa kuti munthu amwalire.
Mwambowu udasonkhanisa asogolera mipingo yosiyana-siyana, akaswira za maphunziro, mabungwe omwe si aboma, komanso anthu omwe akukhuzidwa ndi matendawa a HIV komanso AIDS.
Kuzika kupita patsogolo pachipatala cha Dzole mboma la Dowa pomwe unduna wa zaumoyo ndi bungwe la We Care Solar atsegulira ntchito yoyika mphamvu za magetsi a solar. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi yati ntchitoyi akuitcha Lighting Every Birth, yomwe ikuyang'ana kwambiri mavuto omwe amayi oyembekezera amakumana nawo pochira chifukwa choswa magetsi. Esna Tembo walemba lipoti lomwe akuwerenga ndi Wezi Kausi.
Adauda divuru la magetsi linali lalikulu makamaka kwa mayi woyembekezera komanso amene amathandizira amayi woyembekezera pa zipatala.
Chitukuko chawo chomwe tupanga lonje tsiku la lero cha magetsi a sola ndi chitukuko chofunikira kwambiri dziko la Malawi. Monga mukudziwa ma health facilities athu ambiri akazimayi kamapita kochira amagwisa ntchito makandulo ndi nyali yapa foni pomwe zinzosakhala bwino. Makamaka kandulo ndi opsa kwambiri kuza kugwa pomwe dokota la kuchirisa nzimayi kuzo kocha zindu kapena sokocha nzimayi kapena mwana amene akamabadwa ndi kubwera kwa magetsa sola zititsanzira kwambiri ngati fiye ngati boma.
Kulu woyendesa bungwe la We Care Solar Alola Sachs anati bungwe lawo lidayamba ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu powapatsa magetsi madera ku midzi osiyana-siyana. Mmodzi mwa aphungu akunyumba ya malamulo mboma la Dowa Abelo Kayembe anayamikira unduna wa zaumoyo pokhazikitsa magetsi amphamvu ya dzuwa mzipatala.
Tinene poyambirira kuti kuno kwathu kwa Sinyo Chifi Dzole, Sinyo Chifi Kayembe, takhala tikuvutika kwambiri ndi azimayi kafika nthawi yonena kuti abeleke makamaka ma maternity clinics athu chifukwa choti munalibe magetsi. Koma panopa kuona kuti organization imene iwikea solar light. I think yabweretsa chitukuko chota mandika chifazi mai atu tsopano sazivutika nthawi ikakwana
kukhala ndi magetsi amphavu ya dzuwa mzipatala akuti kuthandizire kwambiri ntchito ya za umoyo madera akumidzi mdziko muno.
Nyumba ya malamulo ya ana kumwera kwa boma la Lilongwe yapempha konsolo ya mbomali kuti ichitepo kanthu pa nkhani yokuti mfumu ina idagwirira msungwano wa zaka 13. Malipota kuti khoti lalikulu datulutsa mfumuyi ngakhale bawo laling'ono lidagamula kuti akakhale kundende zaka makumi awiri 20. Miriam Mtambo wadza ndi nkhani yonse.
Sipikala wa nyumba ya malamulo ya Chinyamata kum'mawa boma la Lilongwe Abiri Ashani apereka zomwe yakambiranazi pakutha kwa mkumano wa masiku atatu wa aphungu a Chinyamata akunkhuma. Ashani akuti iwo akumenyera ufulu wa Chinyamata ndipo akuyembekezera kuti boma lichitapo kanthu pa zomwe adutsitsazi.
Then how my is a one as a 21 this mango ripura pretty if wife is think of it direct to go out of what did you play again Tima Dalila children's parliament Jagaridana but it is a for Rose Mokura Mena which you go what about Nalima you want what is in any way is it.
Bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Alofon Palani ati mavuto omwe apungua anena ndiona ndipo iwa kalapansi ndikuunikira bwino.
Ife ilo nesesa uti tulumikizane ndiose ma office ya menyama nganila nkani ngati zimenezi. Adilangi ze mwene lera kuti nkani zimenezi. Dize tulonesesa uti tizi titani nazo motani. Ndizona dizi kutuluka dikono zafekedwa, zizugiankulidwa. Umefe ilo nesesa katswira boma titandize amena maona za nkani ngati zimenezi. Kuda ditandizire, aduze, atlangize, kudatero udikanizme zizite.
Mozi mwagula agula World Vision Malawi, a Harold Muntari, atiwa agulondoloza zankani yogwiririra yomwe na jidiga mdilari.
Tinashila ndila, koma, tukudzua kuti mwina boma, bauti mulandu, boma la Malawi, ndurumili na atengela mtola kwayo. Tikugwira benchino ndi azinzatu ama office kosiyana siyana kuti tiche kumvesesa kuti kodi zinachitika bwanji ngati pana ni mistake pana ali mistake yanji komaso kugati boma kuti kodi palibe kuthekera nokupanga appeal nkhaniyo pakuti anagamulidwa ku magistrate komaso ku high court komwe anapanga review tikudziwa kuti malamulo a boma nthambi za court kuliso supreme court
mazina zomwe apunguwa kambirana ndikugwiritsa ntchito kwa mankhwala ozunguza ubongo kupelewera kwa zipangizo zophunzirira komanso miseu yosalongosoka.
Ndipo polisi muzinda wa Lilongwe amanga bambo wina ndi mwana wake wankazi powaganizira kuti amagulitsa mankhwala achipatala popanda chilolezo. Neneri wa polisi ya Lilongwe ya Hastings Chigalu watakuganizira kuti anthuwa anachita kuba mankhwalawa mzipatala za boma. Achigalu ati anthuwa omwe ndi Harrison Malenga komanso a Regina Standa awanjada monsika wa mpanipani umuli pafupi ndi depoti ya Lilongwe iwa kufotokoza.
Ife yungati Lilongwe polisi kuzira kofisi yatu ya CID ma detective tilipa operation imene ndi susabareno tu kuyesesa kuti tuone kuti kodi nkhani ya milandu yosiyana-siyana ndera tu ino ndiyotani nde ina mwankhani imene tikuvutikana nayo ife ngati apolisi ndi nkhani imene ya mankhwala amene anthu amagulitsa popanda chilolezo anthu amene apanga opaleti mafamasaiz amene kuma alibe chilolezo chopanga opaleti fwa izi mukudziwa kuti zili ndi ndondomeko yake zimene zimaenera kuti zisatidwe kuti anthu azigulitsa mankhwala otelewa ndipo mankhwala ambiri mukuwaona apa ndoti ena anapanga expire nde ifeyo tidalowa mu dali ndi information kulowa musika umene wa Lilongwe market kuja amati kumpani pandiri tidapeza mashopo atatu kumene ndithu tidapeza katundu uyu tatenga katundu amene ndithu chokera ku mashopo atatu ndiye momwe ayita kugwira kwa anthu awiri pomoziyo wathawa amene mukuwaona kumbuyo wandithu ndi bambo ndi mwana wake amene ndi Regina Standa komaso tili ndi Harrison Malenga bambo ndi mwana wake omwese amapanga business imene koma ali sali ndi shopu yake onsewa amakhala kuja kuchilinde ndiye iyi ndi operation imene tayamba koma chomvetsa chisoni chione kuti mukuona mankhwala ambiri ndi ochuluka komaso pali chiyembekezo ndithu chachikulu chione kuti mankhwala ambiri wandori chokera mzipatala za boma amene ndi mankhwala amene amene kuti amalawa azipanga benefit azigwisa ntchito koma mukumva ino siku ndi siku peza kuti ayi mankhwala mzipatala mulibe mchitidwe wake kwambiri umakhala ngati ntchito umenewu nde ndi zimene ife tikufuna tilimbikitse kune kuti ntchito umenewu tikhale nawo.
Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwa tsatane tsatane pano pa Kanema wa Times tili ndi zambiri tikangoonera izi.
Days, Parapain Baby swoops in. specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster. With a taste kids love, but remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies.
Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? So yummy every time with omega 3 and omega 6 vitamins all for free. We use it anytime with Health G. I'll be cooking up a song for my family.
Yes, Loani. Ziko mota kula ndani?
Sorry, Pipanit.
Bwanji kodi.
Chiwale mpira chini.
Ife tu maofisi muno, tu magulisa nchito zole mpira zake zimene. Chiwale mpira nji, dijabantu.
Zole mpira za bantle, za kazi kukutumikirani kwa nthawi ya Itali. Pano di kulengeza kutitabwira ndi zole mpira za topano, zomwe ziri mmapangidwa awiri. Classic ndi winner. Zole mpira zindi zokongola. Zole mba bwino komamso zole mba nthavi ya Itali. Zole mbera za bantle zimabwira mitundu inai. Black, blue, red ndi green. Ndipo muta kugiritsa nchito muofesi. Kusukulu ndi malowena. Akupanga zole mbera za bantle ndi a Euro Industries. Kampani yenieni ya Chimalawi. Gulani katundu wapangidwa kumalawi konkuno kuti mutu kule dzikolanu. Phone, Blantyre 0888-107-261. Lilongwe 0886-074-737. Bantle, buy original, avoid counterfeit. Bantle, right miles with a smile.
Takula ndraniso ndipo popitilira ndi nkhanizi mkumano wapakati pa unduna wazanchito ndi madaraiva la galimoto zikulu-zikulu mwa kunyanyala nchito mwomwene auchitika lero mumzinda wa Lilongwe walipereka. Mlembe wa bungwe la madaraiva la lochola Professional Drivers Union Mphatso Moleni akuti analandira uthenga okhudzana ndi zokambira nazi mochedwa kwambiri. Madaraiva lawa akufuna boma komanso mabwana awo aunike ndalama zimene amalandira komanso zinthu zina. Mawu ake ndiunaweza kufalitsa nkhani yemweso ndi mneneri wa boma a Moses Kunkuyu akuti boma ndilo dzipereka kulowererapo kuti mbali zonse zokhudzidwa zimvane kutsalira kusambana kumwe kulipo pakadali pano. Timve kuchokera kwa Kunkuyu.
Tiona kuti timene yakuti tikumane ndipo tikukazamati timene yakuti tikumane chifukwa chakuti kukumana uku ndikotsatira mkumano umene unalipo dzulo chakumana nawo dzulo tinagwirizana kuti tikumananso lerolo makamaka nthawi ya 10:30 mmamawa koma chifukwa chakuti akukhala ena watsogolera akukhala kumanira akutali ndi anapempha kuti nthawi yomwina sanakatha kukwanitsa pereza meeting ya dzulo metinapanga inali ya online nde tinachimva kuti zonati akuyenera kuti ayende kuti adzapezeke ku Lilongwe nde nthawi inasunthidwa kuti tikhoze kukumana nawo chakumasana komanso anayankhulapo kunena zotali ndi mavuto amayendedwe kuti kuchokera kumalo kumene akuchokera tinachimvetsetsa kuti ndikutali nde bada alivali tikuyankhula tidakali mu Lilongwe kudikirira kuti akafika tipange nawo mkumano umenewo ndipo tiufotokozerane tikamaliza kuyankhula na umenewo.
Nduna yezo falitsa nkhani ya Moses Kunkuyu popitilira ndi nkhani zathu. Dziko la Malawi alipempha kuchirimika paganizo lake lofuna kuti anthu ambiri akhale pa makina a internet ngati njira imodzi yopititsira patsogolo masomphenya adziko lino pa nkhani zachitukuko. Pakadali pano anthu 36 mwa 100 aliwonse ndomwe ali ndi kuthekera kufikira internet. Mwazina kukwera kwa mitengo wa mafoni a internet umbuli komanso kukwera kwa mtengo wa mainitsi olowera pa internet akuti ndi zifukwa zimene zikupangitsa kuti chiwerengerochi chikhale chochepa. Feston Marekezo ali ndi ripoti.
Malinga ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, mdziko la Malawi muli masimukadi okwana 14 million amene akugwiritsidwa ntchito, koma 1 million okha ndamene akugwiritsidwa ntchito mafoni omwe amalola internet. Payankhula pa msonkhano otchedwa National Youth Conversation kumzuzu lachitatu, mkulu wa MACRA Adaud Suleiman anati, ngakhale dziko la Malawi lili limodzi mwa maiko muno mu Africa amene munthu ungagwiritsa ntchito ndalama zochepa kugwiritsa ntchito internet. Chuma cha dziko lino chimeneche kuchititsa kuti anthu azilowa mthumba kwambiri pofuna kugwiritsa ntchito makina internet. A Suleiman anati pofuna kuchepesa zinthu ngati izi, analola makampani monga Starlink kuti ayambe kugwira ntchito zake mdziko muno, ndi cholinga choti ndalama zimene munthu amagwiritsa ntchito pogwiritsa ntchito internet zikhale zocheperapo.
Tikapanga izi timpatsa mayi uja mwayi ndi mpata kuti asankhe kuti kodi amene amundipatsa internet yabwino ndi ndani. Ndiye izi pamalamulo apansika zimapangitsa kuti anthu ogulitsacha ayambese kutsitsa mitengo yawo, chifukwa anthu ogulacha akhalano tsopano ndi mwayi woti atha kusankha ichi kapena icho.
Poyankhula apo pa zimene boma likuchita kuti lichepese umbuli wakagwiritsa ntchito kwa makina internet, achomulamikika omwe ndi mkulu woona za luso la makono ku ndona za maphunziro anati chimene akufuna kuchita pakadali pano mwazina ndi kuonesesa kuti sukulu zonse mdziko muno za primary komanso secondary internet ikufikirika.
Izizi za mafonis zikufunika kuyambira ku preschool mkaka sukulu ya Nkomba Phala ija kenaka primary school kumapita kumwambako. Zimuthandiza mwana kuti ngati kulibe malabu mumamba za mailabu taika ma 55 schools andi ma virtual science lab kupanga ma experiment a physics a chemistry pa computer pa tablet offline kubweresa za digital kuti masomphenya a 2063 achitike mwina soma changu.
Pakadali pano a Duncan Chiani amene ndi wapampando wa console ya Nikon anati cholinga cha misonkhano ngati ndikufuna kudziwa kuti achinyamata azikonzekeresa motani popitisa patsogolo luso la makono.
Ngati ukamba za Malawi 2063 tikudziwa kuti silingakambe zimene zozo without pochotsa hapo nkhani ya ukadaulo wa technology. Andali nyamata ndi anthu ametu kuona kuti alipa ndi amene izizi zimawaphekera kwambiri komanso kutsogololo ndiwo ndiye tikufuna kuti nyamata anene azifotokoza kumalongatano.
Mwambowu unachitika pa mutu woti kupitisa patsogolo luso la makono, kodi ya chinyamata ndokonzeka motani kupitisa patsogolo lusoli malinga ndi mfundo za Malawi 2063.
Bungwe la Media Council of Malawi lakhazikitsa njira yothandizira ophunzira sukulu za ukachenjede mdziko muno omwe akumanga maphunziro a utola nkhani. Izi zadza pomwe zadziwika kuti ophunzira ambiri amakumana ndi zotsamwitsa zochuluka makamaka pamene angoyamba ntchito kumene. Mkulu wa bungweri a Moses Kaufa anena izi pomwe amasainira na mgwirizano ndi Sherwood University mu mzinda wa Lilongwe. Esna Tembo walimba ripoti tomakuwerenga ndi Brenda Kayo.
Ophunzira sukuluyi ndi mwayi wopeza maphunziro nyumba zowulutsira mawu komanso kutsindikiza nkhani zosiyanasiyana mdziko muno.
Malandiranso mauthenga osiyanasiyana kuchokera kwa anthu amene tikugwira nawo ntchito mabungwe ndi anthu amene tikuwatumikira madera osiyanasiyana pa zimene akuyembekezera mwatola nkhani. Choncho zimenezi tikagawana nawo amene ali mumasukulu ngati kushawodi kuna ndiye kuti tapanga takonzekeretsa kuti akamapita no kukamba kugwira ntchito azipita ndi nzeru zina zokathandizira kusintha zinthu kumadera kumene akukagwira ntchito. Komanso kuonjezerapo tikufuna kuti tithandizane ndi ashawodi.
Ndipo wachiwiri wa mphunzitsi wamkulu wa Sherwood University Theodora Musamba yamikira mgwirizano uponena kuti ophunzira sukuluyi akhala ndi mwayi wopeza luso lapamwamba.
Kusainirana mgwirizano umenewo ndi Media Council itithandizira kuti maphunziro amene tikupereka kwa ma students athu ayang'anidwa ndi a Media Council ndipo avomerezeka, kunena kuti tayikamo zinthu zimene zili zofunikira kuti tikhale ndi antola nkhani amene akuchita zinthu bwino, amene ali ophunzitsira bwino, amene mbali zonse zimene zikufunikira kuti iwo akapita kunja uku kukatenga kukagwira ntchito zawo akugwira ntchito within context imene a Media Council amafuna.
Ubale uwu ndi wothandiza ophunzira sukuluyi kukhala ndi maphunziro onzama potenga zomwe aphunzira mkalasi ndi kukazichita m'mawayiresi komanso m'makanema mdziko muno.
Ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu mwatsatanetsatane madziro ano kuonesanasiyane tiyeni tioneso mitu yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission ladzudzula polisi mdziko muno atikayamba kuchitira nkhanza anthu amene akuaganizira kuti apalamula milandu. Maiko wa Malawi ndi Mozambique asayenera migwirizano iwiri yopititsa patsogolo ntchito za malonda komanso mphamvu za magetsi. Munkhani zina mkumano wapakati pa boma ndi madiraiva la galimoto zikulu-zikulu mdziko muno mwakunyenyera ntchito walephereka kulilongwe. Munali ndine Jonah Pankupu, madzulo abwino.